Kaore kore ka pahu ngā tiripapa I mua I te tukinga anga o pango kia tonga I tēnei rā horoi. He hai, he kite ngā nō tātau I te hoki ngātu o ngā toki tākaro o mua nō te kapa o pango me ngā kapa moutere ki te papa tākaro. Ko te kaupapa matua o te tukinga rā, ko te whakatenatena I te marea ki ngā pānga o te mate huka me te mate momona. Kei a te Rina Kowhai te roa ngātu.
Kua hoki mai rātou ki tō rātou kāinga rua. E mahi ngātahi ana I nei toki kai tākaro, hei hāpai ngā take mate huka, mate momona hoki.
Reconnecting with people we haven't seen for a while and, you know, just as you do, reliving on old times, seeing what everyone's up to, you know, and obviously for the great cause that we're here for.
Ko tino Pākehā, ngai Māori, ngai Pasifika anō hoki e te mate huka.
Just finding time to look after ourselves in that, so we can be around longer, you know, to hopefully see, you know, our kids flourish and our grandkids flourish, you know, and I suppose that's probably the big thing, you know, we make up the statistics in these areas in the wrong way.
Ko etahi o ngā whetū maiangi nō mua e tākaro ana, ko Carlos Spencer, ko Rico Gere, rātou ko Troy Flavel mā. Me te aha, ko te pauako o te kapa New Zealand Barbarians Legends, ko Michael Jones, ko te pauako o te kapa Pacific Legends, ko Tana Umanga.
I decided I couldn't play. That was the key thing, and so but I still wanted to be a part of it. So, you know, they just said, oh, do you want to coach? I said, yep, yep. But, oh, look, as you know, coaching is just a really loose label with this group. There'll be a lot of coaches, I'm sure, when the game comes around. They'll be telling me what they want to do.
I puta hoki te karanga ki ngā toki o te aoriki, arā ki a Monty Beathen ko Ruben Wiki, rātou ko Wairangi Kōpū.
Ia, ko te mate nui mō, ku kāre e tino mōhia pēhia te tākura whiti pōro. Kāre e tino mōhia ngā ture, whiwhiti pōro, oma ki te rārangi, koira noiho tāku, te rautaki I tēnei wā.
And I'm going to have fun, and I know there's going to be moments out there where it does escalate a little bit, and, you know, as you do, as older fellas try and relive some of the good days, and when the cause is so worthy too, you don't forget that.
Ko rātou pūkenga rīki ka whakātuhia ki roto I tēnei kēmu uniana, ā ko te kaupapa kē, te mea nui.
I think it's important that people look after their health and well-being, you know, especially with mental issue being a problem of late. It all helps if you watch your weight, if you get out there and you get busy, you get active, and you know, instead of catching up for a kai or a feed, why don't we just catch up and go for a walk and talk, or catch up and do something that's important, you know, and it can really help.
Hei te pōmere ka tākaro pāwhutu pōro ngā kapa e rua hei kēmu whakangahau, engari hei te pōhoroi, tutu anō ai te puehu. Te Rina Kowhai, te Karere.